Mwendo Kasi TV. Mwendo Kasi.
Yeah, it's that Zepsu flow, no Shima flow.